Reka ndabaramutse ndabahanikaze mu kiganiro cha Sport Tempo cyo kuri no wa kabiri genegezo ya 2029 ukwezi kwa gatandatu 2021 nkuko mu bisanzwe bimenyereye si kiganiro nkora je nyene sanswe ndagikora ni fatikanije n'umuntu mugenzi wanje Darcy Tont
amazina nawe nyine kabisane
nakora mukije
ya daho ndakomeye
weekend ari meze
oh weekend je ari meze neza mugabe imbere yuko dushika ku vya weekend kwa urabizi yuko mundwi za bari mundwi heze wari wantaye nakoze DJ
yego
ariko wagarutse nibaza yuko no munsi bintu kwa bimeze neza gusumba kuko ngo tubitubura no
amagara yari yankitse ngabo boni sa
oya ndabona yuko bimeze neza bimeze neza kandi byo tuza kuba tuganira hanini no vuga ko kino kiganiro cuno munsi kiza kuba gihagarariye no vuga nti kumbi ngo dushika kuri start ariko ni zirenga birashoboka ariko ndibaza ko tuza kuba tuvuga hanini kumanza zitandukanye zageze ziboneka ku munsi wa gatandatu no vuga nti mu mujyango wagutse wa sport kuko urabona yuko muri commune mugamba mu ntara ya Bururi umukuru w'igihugu yaragiye ashiraho no vuga ati ibuye rya mbere canke yugurura ibikorwa nyezina byahagiye kuba hubakwa ibibuga bitandukanye no vuga nti ico no kwitwa nka centre olympique ni ibibuga hanini tugiye tumenyera mu bihugu bitandukanye ariko urabona yuko iseno cyangwa no vuga ati komite nationale olympique yagije hamwe na leta kugira ngo bashireho iyo centre kurundi ruhande kandi turaza kuba tuvugana n'ibyari vyerekeye no vuga nti igikombe cyanyuma acitiriwe wahoza arongoye kino gihugu cy'u Burundi ni Petero Nkurunziza naho nyina no kuri kintu rwanyuma gwa ariko rurabera mu ntara ya Makamba ari ku munsi wa gatandatu kandi no muri basketball ku munsi w'Imana urabona yuko naho nyene byarabandanije mu gisata canke mu nkino za basketball aho bona yuko ndetse ni imigwi imwe mizogende kina igice cha demi finale yagiye imenyekana mu tusa n'abarangiza turaza no kuba tuvugana no kubyerekeranye no vuga nti nibitangaza canke itike ryagere iboneka ubwa mbere mu gihugu cy'u Burundi aho umukobwa yitwa Honera Habyarimana agiye kubaserukira u Burundi muri Jeux Olympiques zizobera Tokyo ni mu Buyapani gisata canke muri mu gisata cha box n'ugo kubitana ngumwe
mwigeme twigeze gukorana kiganiro
twigeze kuba duca hakorera nibaza yuko muri kino kiganiro amasanamu yiwe banagenda baraza kugenda bayabona abwo twagenda duhura nawe tumusanga aho sanzwe yimenyereza ndavuga ati ni ibintu byiza cyane kuko namateka yagiye yandikisha twavuze ivyo umupira w'amaguru yamubaza kwa bibaza bati no nivyerekeranye n'umugwiserukira gihugu w'abahungu bavuburaye ivyo byagenze gute ko tuzi nabo bakinye ariko nabyo nyene ndavuga nti nibagira ubwoba turaza kuba tubigaruka
duhereye muri basketball azayo ko twohera cyane cyane mu rukino abatari bake badakunze kumenya amakuru yabo ariko inkino zarabaye n'urundi igikombe cyitiriwe umu wa
hozarungwe
igihugu cy'u Burundi Nkurunziza basketball cup cyaheze mu rukino rwa football ku munsi wa gatandatu
ariko muri basketball
cyabaye muri basketball rwatanguye neza neza ku munsi wa w'Imana
yego
urukino rwatanguriye izindi n'urukino rwahuje umugwi wa Young Eagles wo mu gisagara cha Gitega uhura n'umugwi wa Messager Ngozi. Messager Ngozi ni umugwi wegukira novuga ishure y'inkino niko novuga no musubera
nitukivuga ngo ni ry'umupira w'amaguru
ni ishure ry'inkino Academy do Messager ari nawe umugwi twovuga ko mu gisagara cha Ngozi wo ari wo wonyene umaze gushika kure mu bijanye na novuga ko ari umugwi wa wabaye formé biciye muri academy mu bijanye na za volley ntibyakunze ariko muri basket byarashobotse no munsi
yewe banasizeho barafise na n'ivyarari naho nyina ro
no muri rari mugabo muri basketball no mugwi wa Messager Ngozi umaze gusa imyaka idasheka imyaka ndirashika n'itanu ni imyaka ine ariko rero nubwo igikombe citiriwe washoboye gushira ishure begukira ntibyavuye ngo bagendere neza aho umugwi wa Young Eagles watsinze umugwi wa Messager Ngozi amata 58 kuri 56 babona gutaha urundi rukino rwahuje umugwi wa Dynamo n'umugwi wa New Star. New Star yaheruka gutwara igikombe cy'igihugu ariko
Icabujije ko Dynamo
ititavye ico gikombe ihabikora mu gisho Yesu mije amanota atari na make cyane kuko umuntu amaze gusoma amanota 10 muri basketball sa amanota make
babakurushije
urukino rwarangiye ku manota 56 kuri
41 ni 11
amanota 11 ego rero iyi migwi ibiri Young Eagles hamwe na Dynamo niyo yashoye kucironka niyo migwi ya mbere ashironka uburenganzira bwo kina igice cya kabiri gishyira cya nyuma cyari no higanwa nk'urundi za basketball cup rizizoba ku matwenekerezo ya 10 na 11 zo kwindwi mu gisagara cha Ngozi ku kibuga urukundo mugabo cha basketball.
Nibaza ko tuza kuba tuva muri basket twerekeza no vuga ati mu makuru yagiye avugwa cyane muri no weekend kuko urabona yuko na bindi byinshi byari ko biravugwa abava mu bisagara bitandukanye bose bari ko barerekeza mu ntara ya Makamba. Tuza kuba tuvuga ibyerekeranye n'igikombe citiriwe wahoze arongoye kino gihugu cyo Burundi n'inkuru nziza Petero, ariko imbere yuko dushika hiyo reka tugende nkuko ibarabara nyerere imbere reka duhere ahangaha muri commune ya Mugamba mu ntara ya Bururi aho bona yuko umukuru w'igihugu imbere yuko yerekeza Makamba yahise haca atanguza no vuga ati canka shiraho ibuye ry'umushinge riza kuba ritanguza bino bikogwa byahagiye kuba hubakwa iki no vuga ati ni kigo kizohora gihurira amabanonotsi batandukanye kugira ngo binonore bameze neza ariho baba ariho bafungurira no vuga nti bimwe byo kuvuga ngo ndakora ndataha bitabaho ariko bakorera hagati dusatu tubimenyereye mu bihugu bya Kenya kuko nubwiye kuraba no munsi uyu munonotsi wacu Francine yagiye kuba yitegura ibya Jeux Olympiques agenda kuba tegurira muri Kenya mugabo twibaza yuko mu minsi muri kiri agace ka Mugamba ari agiye kuba
tubona ko ibijanye n'ibibuga bishobora kuba ari ikintu gigira gisubire kwitabwaho inyuma yuko tubonye hari habaye umugambi kandi wafatize cyane mu bijanye n'iterambere ya football cyane cyane kuko turavye mu zindi nkino ntibyakozwe ariko nibaza ko kino kigo canke kino kibuga kigiye gufasha ibintu bitari bike
ni ibibuga bitandukanye kukuza gusanga ari nimbara arabirukanga arabakina volley basketball ugiye kurambuka iyo nyubako igiye kuba itunganijwe urabona yuko ari ibintu vraiment atazo kugushikuza ari ibintu byitondewe kandi bifuza yuko bigeraho bigeze umufaso nasanze arongoye no vuga ati seno canke comité national olympique yo mu Burundi ndavuga madame Lydia Sekera mu mwaka wahera no yavuga yuko ico cifuzo yifuza yuko yogishicoja mu ngiro urabona yuko rero kuba bya byemewe kuko batanguye barondera kijya kibanza aho bazokubaka bemererwa kugera yaho rero bifuza yuko atireka dushireho rero byo mushinga ibikorwa bitangure bakavuga batireka ndetse tunahamagare nanye n'icubahiro mukuru w'igihugu yanarongoye yewe na rino shira hamwe kuko imbere yuko uyu mufaso naza kubarongora
mbona
yuko yari nyakubahwa Evariste Ndayishimira asanzwe warongoye komite nasionale olympique
ariko kandi agenda anamenyesha yuko hagira hashigweho abantu bagejwe ibijanye n'inkino mu ntara atari ya ma federasiyo tuzi numva n'umuntu azo bashizweho na leta
akora
ku rwego rw'igihugu numva kuri province kuri commune kugira ngo inkino zibandanye zitera imbere kandi yatanze n'akarero kabonekera bose kumukumukumunonotsi Francine Niyonsaba biboneka ko inkino hamwe zo kwitabwaho muri kino gihugu cy'u Burundi bishora kugira byinshi
na
karero keza
yanababwiye ati yewe dukora uwo ari we wese ibyo tubikora tubikunze kuko urabona yuko sport iragira gukigatungisha umuntu ariko kandi sport ni kimenyeto cy'amahoro ndetse yanagiye avuga ati murabona ko no karere ka Mugamba ni kamwe mu karere mu minsi y'ibintu by'umutekano bitari bimeze neza mugabo no munsi tuwashitse tugakora bino bikogwa ni cerekana yuko impori iri kiraza kandi ni cerekana yuko aka gace na konyine kagiye kuba gatera imbere kuko hazoza abanyamahanga nabo baze kwimenyereza
amafaranga
aboneke ngaha
cyagiteranye
hazoza abakeneye ibinabiri yabaje no gutembera niki nabo nyene bacenga aba basigira amafaranga bityo usange namwebwe muri ko murabaho mubikesha
bino bikora muri sport harimo akanoti
no akanoti ko karimo
bwe usanga abantu babirimo
novuga yuko nyene cubayiro umukuru w'igihugu ni ibintu yari arimo byukuri hari gihuru bo n'umuntu kabona ati ari mu bintazi ivyerekeranye na comité national olympique urabona yuko byari ibintu byukuri asanzwe amenyereye ivyerekeranye n'izi nkino ndetse we yanababwiye ati nari nemeye imbere yuko nza hano hane imifuka amaje nabiri yisima ariko kuko kino gikogwa nzi kamaro kayo no kuba iki gikogwa ndiko ndagikunda naje narengeje kimifuka ijana nazanye imifuka amajana atatu kandi nibigarukiye ngaha
biboneka yuko ari gikogwa no kuri tutovuga ngo biraboneka ko ari kintu afise muri we koko urumva nimba yarayitwaye ino komite
nasionale
olympique ni ibintu asanzwe azi ni ibintu biboneka ariko kandi byahereye no ngaho avuye muri ino ntara ya Bururi baramanutse
twagumye twerekeza Makamba kuko urabona yuko Makamba niho uvuga ati hari birori byo kugwego rw'igihugu
aho yanerekanye yuko by'ukuri umupira canke inkino
oya inkino ego byatwavuye ngaho nta bindi byari bisigaye kuko umuntu yari kucerekeza Makamba kuko urabona yuko Makamba niho hari birori uvuga ati byo kugwego rw'igihugu yari final canke urukino rwa nyuma rw'igikombe cyari citiriwe canke citiriwe hazorongo ikino gihugu cy'u Burundi ni Petero Nkurunziza iyi final yagiye ihuza imigwi ibiri abose abahungu bavuga ati bavuka ku mugabo umwe canke basanzwe bavuka amuri academy ro message yagiye itangurwa n'uyu mukuru w'igihugu
urukino ngaya ndakwibutsa ibyo wigeze kuvuga ariko
ariko ni hari muri no rukino
oya wavuze uti buri fidare da inabonago bibe kwidi
ndakubwira nti mugabo ntacho naratoye mwumwe kuko Frambo de Santino nagenda itora akora byo nyene byagiye kuba abyiza ariko imbere yuko runo rukino yewe runatangura hari urukino nivyo abenshi bivanye n'ivyavuyemo cyangwa ubona yuko abenshi batari babyitabiye ndetse guhanakinywa n'amasaha
agoye
yasaye ine ya masaha natwe tukiri abana niyo masaha twakirira kugira ba Grand Frere baze kuba bakina kwa rukino rwa Igre ruhuza intamba mu rugamba z'abadashika imyaka 2023 n'umugwi wa Igre Noir reka duhere ngaho kugira tuze kuba twinjira neza mu byerekeranye n'igikombe cy'itiri umukuru w'igihugu wahoze arongoye kino gihugu Petero Nkurunziza twabanje guhera uko byagiye ibirori byari bitunganije uko uru rukino rigo rwatanguye rwa Igre Noir n'abadashika imyaka 2023 mu giserukira gihugu igice cya mbere cyagiye kuba gitangura neza na neza gihuza abajya abana bagiye bava iburayi ariko bajya bahungu by'ukuri ntituje ngaho tubeshanye biragaragara yuko bagifise urugero no bwati baracafise byinshi byo kwiga naba bahungu bavuye iburayi by'ukuri jewe ndiko ndavuga yuko ibyangwa birimwe makemwa bagiye kuba bahura na Aigle Noir. Aigle Noir yo turayimenyereye bamwe bavuze ngo batsinzwe ngo kubera ngo bahuye n'abakuze ariko by'ukuri ugiye kuraba aba bahungu
na Aigle Noir afite abakinyi bakoze cyane
ubuye tuko tuvuga ati baba bagiye bavuga ngo Aigle Noir yari imenyereye amahiganwa ariko nk'abana bari bavuye iburayi umupira bakinye by'ukuri aba bana biraboneka yuko bashobora kuba bakina mu byicaro byo hasi cyangwa abandi bikinira mu mashuri cyangwa bikinira mu mashuri kuko ubundi bwo hari iburayi umuntu ishuri usanga agifitiye no kwita nka academy nk'uko jewe niga nko kuri risenye nkanda hari hagati mu gihugu ugasanga hariho umugwi w'umupira w'amaguru ukukira ishuri rero kubera ubuhinga bamaze gutera imbere amafoto abantu tubaze kumenyera imbuga ngurukana bumenya umuntu wamubona ku ifoto ukabona ati n'umukinyi ateye ubwoba
ariko nibaza yuko ari ibintu byoba twa twihuse tuvuze ngo na donc tubitege ku mwimbo ukomeye niho nariko ndiyumvira ngo magerageza nkaraba dufise abakinyi bavumbutse tutazi iyo baje bava Gaël Bigirimana twumva 2013
nk'uko ikibazo twarimo kiriya kiye si ukuvuga ngo tuvumbuka tutazi iyo bari bari kijya gihe twari dufite ikibazo cerekeranye na internet isi yari kinini ubwo isi yarabaye ntoya
ubwo muri ico gihe ikintu nariko nashatse kuvuga nuko abo bakinyi twagiye kubona ko bakenewe ari uko turiko turabona ko n'umugwi wacu uri kurabakenera by'ukuri rero ikintu ndiko ndavuga ni kino kuri bano bakinyi bava mu mahanga cyane cyane bano bantu tutaba tuzi ngo ni bande tutaba tuzi amaprofile yabo nk'uko bikwiye naranakubwiye kiretse Shebi wenyine twari tumaze kubona
ariko Shebi wenyine urakubwira yuko wowe n'urugero rwanagabanutse uyu musore jewe 2018 umunsi wiwe wa mbere agera muri buno Burundi entrenema ziwe yakoze jewe hari mu gatondo kuri Centre Technique National ndabyibuka yuko nari mfise wa munsi nari mfise n'ikuru ku ishuri ndibuka ko nari sibye ndavuga ati reka ngende kuraba uno
musore
ni vera ariko 2018 umengo si yino musa ariko
ashora ko yarakoze
yakoze gusa yarabaye muremure ego yarabaye muremure ubu n'umusore muremure ubona ko ahandutse mugabo mu vyo mupira w'amaguru ngwego rukoraga
bana ico ico ndiko ndavuga
ni ko yaranaje no muri Aigle Noir ye uravyibuka yuko tanukino taningino zingahaya nakinyi
ico ndiko ndavuga nuko abantu bakinyi baze babaza babavuye hanze no kubaho umwanya nta sinibaza ko harabakinyi 10 uhaba bavamwo ngo bagira batwagwe mu mugwisero
oya
nubwo woba ari wa mwendo
oya wageze kure ubwo n'ukuri kuraduga njewe turacari mu rukino ndiko ndakubwira ivyo mu rukino ivyo nivyo ndusha nta mwana numwe w'igihugu iyo uri kurarera nuterera kabando hari oya kwanze ko banagize n'ivyo
shaka bakurikirane
mugabe byerekeranye n'ivyo batweretse muri rujya rukino
biraboneka
ubwo yuko no muri sekafa babana bashobora kuba bo twagwa hagasigara abakinyi bakomeye bikaza kudukorako
nico neko ndavuga nibaza nti nta bakinyi 10 muri bajya bavuye hanze
bazakora
bagwara muri sekafa kuko umugwi twari dufise w'abatarenze imyaka 20 bonyene barashitse muri kan barashitse muri kan kandi ntitwovuga ngo bitwaye nabi cyane
baragerageje
kandi bwari n'ubwa ntibari bamenye
hari haciye n'igihe kinini
bisigura ko bano bakinye bava mu mahanga na bana b'igihugu barakwiye gusa gukurikiranwa byari byiza ko bazanywe kwitegura indwi zingahe sikintu twovuga ngo kirakwiye kugira ngo twemeze ko ari abakinye
biraza ko babifise cyose ndumunde na Jesse navuze ko bitaza ko babifise cyo ibyo bimara kukura abona nk'uyu musore ari umusore yitwa Jamil nawe aba mu muri Peiba nta ni kirundi wowe wanavuga nta ni gifaransa nta ni congereza wewe yivugira ikiholande uyu musore abagiye babona amasanamu n'umusore umwe yari yambaye mu myimenyero zo mu guserukira gihugu akunda kuba yambaye nimero 14 yanakinye akina kuri gatandatu canke gatanu inyuma gato uyu musore wewe bari bamubaza bati mbega Jamil wewe niki kuza mu Burundi byagenze gutyo aravuze ati ni mutima constant yatumye shika ngaha ariko aravuga yuko ariho ntumbe mu bagenzi biwe basanze bari kumwe aravuga ati ari mu bambwiye shobore kuza novuga iki aba bana bazogenda batwaye ubutumwa uko biri kose hari yayo bavuye
ego
bityo bitume befluence nabari yatu turiko nabari yabandi novuga ati nka ba Mike Tresor kuko hari umwe musore ari hajya akina muri B ujya mu Mike Tresor akinamo nubwo Mike Tresor azoba yaraje agiye kubazino muri Rich
bazaza
yuko ubutumwa aba bana bazotanga ubutumwa
nizere ko ari cambere nuko ari kintu ciza kubona baramaze kuboneka turabona basi ko bana kuko tugerageje kuraba igihugu cacu Burundi intamba mu rugamba ziri menace buke biko biragenda buke mgabo abantu bariko barabibona kugira izina nka Saidobera hino mu ruki mu nkino zazo kurondera kugena tutoja muri chan pak nako ka muri kan turaba karifye byaragize ico bimara gayere bigira imana byaragize ico bimara kuronka rya bakinyi bafise amazina canke bafise ikintu bo
barakoze
birafise ico bibyo tumarira mugabo ntituriko turaronka bakinyi baba ntitubwa ngo bavara no muri championnat wacu kiretse baba ndi bake mugabo nabo baje bava bagenda baragabanya kanivo buke bukamenga hari ikintu kitameze neza bisigura ko bano bana runo gwaruka gukina hanze ni twovuga ngo n'uruhombo ahubwo ni avantage kuko abavyeyi babo n'abandi tutashaka tutariko turabona muri kino gihe twizere neza ko hari ico bizo
nibaza yuko no kurangiza jeho nza kuba ngenda nkingurukira abavyeyi barano gwaruka kuko bakoze ibidakogwa na benshi n'uvuga ati muri Afrika kugira bemere kurihira amatike dive bano bana ntibaje ku mahera y'igihugu cy'u Burundi ntibaje ku mahera ya federation n'abavyeyi babo
birumvikana
bo nyene barisha amafaranga baravuga bati reka turungi kabana bacu iyo twavuye kugira abashobore kugira ico bafashije ko igihugu kirakeneye bisigura yuko ni gwarukundo rwo gukunda
ego birumvikana yuko abavyeyi bafise iciyumviro igihugu cacu kandi ni wiyumvire nko muri bano nyene mu myaka 5 iza haraba afize munsi y'imyaka 20 mu myaka 5 iza bazoba arabakinye
kumbure
bashobora gusanga bakina mu byicaro bya mbere kuko birashoboka kandi uwamenya yuko nabo nyene kino onye ndagikogwa kizobafasha muri visibility kuko kwitwa ko wahamagawe n'igihugu
nabo bagiye gukora nishaka
kwitwa ko wahamagawe n'igihugu kwimenyereza birafite icyo bimara kuri CV y'umukinyi ego
nibaza ni kuri ibyo kwere ni byo gushima byo birimo byari birori byagiye bibandanya ko novuga ati guhera isaha y'isaha ni makamba by'ukuri kuri ya kibuga cha Aigle Noir urabona yuko abantu kabisa byari birori twava mu birori tuja mu bindi muri ako kanya nyine twace twinjira mu rundi rukino uvuga ati urukino rwari rwiteganye rero no uvuga ati
garukino tari
byo
tuzabarohoza ijya
bibi ego mugabo nyene darabaye nakudiyoza kuba napariye ariko banahunze from body sans message ngodi mu kibuga tayari bagenda kuba barondera igikombe citiriwe umuvyeyi wabo ndavuga Petero Nkurunziza urukino ruza kuba urangira message ngodi
wewe niho warundi
message ngozi yihereranije umugwi wa Flambeau de Centre
d'Arcy wewe niho warundi runo rukino umuntu wese asanzwe akurikirana ibijyanye n'inkino mu Burundi cyane cyane football nta watangiza cyaruvugaho
uru rukino cyanze kwanda bivuga ko je wenza ku ico icambere cyo ni experience y'umugwi wa message ngozi yikoreye nayo giye kuraba ahandi hoho igice cyambere Flambeau de Centre Flambeau de Centre yari yabagonya babasore mugabo message ngozi iza kubi natomborera ku muntu no musa ariko arakorera no vuga ati bidakogwa umugwi wa Flambeau de Centre ha udya mungu akoze yarose yazikoresheje neza abona kuzitsinda ubundi bwo na amahigwe barose abasore b'igitega iyo baza ko barakoresheje iki gikombe cyari gutaye igitega mugabo byarangiye gitashibuye no vuga ati n'ubundi cyatasho cyategerezwa gutahugiye kuraba nyene
ego biraboneka yuko umugwi wa message nkuko twamatubivuga n'umugwi ufise experience ariko kandi si cyo gusa turafise umukoce itwa Jimmy umukombata niko no vuga
Jimmy ni
wano n'umuntu atemera gutakaza igikombe kiri imbere
y'iyo Omar ntakagero nivyo numumenyereza twese twubaha ariko turatangiye kubona yuko ari umumenye ndavuga yuko kuri runo rukino n'urukino rwari rufise ibintu no vuga ati yuko byari bitandukanye mu mpande zitandukanye nyene yari finale ya message ngozi na Flambeau de Sante imigwi ikomoka muri Academie Message ariko yari nundi rukino rwari ko ruhuza umusore yitwa Byamungura Ahure na Flambeau de Sante kandi ibi bintu nduza kuza kuba tubitandukanye kuko byari ibintu bigenda bifatanganye ni yari ubona yuko yari Raoul Byamungu ni wowe yatumye Flambeau de Sante itakaza
igikombe
cyitiriwe umukuru w'igihugu nguye Raoul aragarutse bagiye guhura na Flambeau de Sante
igikombe cyitiriwe
uwahoze arongoye buno Burundi
ni byoroshe
mugabe imbere yuko tuca kubyara Raoul reka duhere ku rukino yari urukino rwa message ngozi na Flambeau de Sante uru rukino giye ko ndakubwira divuka byari bimeze uru rukino by'ukuri mu ntango
Flambeau de Sante
yararushije message ngozi
aho yaciye no ngaruka n'igitsindo na Omega Kiza
iki gitsindo rero ndetse n'igitsindo cyiza ugiye kuraba ngere kino gitsindo cyinda ndagatsindo keza vrema iki gitsindo mugabo ni cigeze gicinege babahungu b'ingozi kuko bobo no vuga ni ya experience no kugira umumenyereza nka Jimmy adataka adatavuga ati numukombata kabisa avuga ati ko biri kose jewe biza kurangira ijya minota 90 za kurangira igikombe ndagitahukanye uru rukino ruvuga yuko n'urukino rwagaragaje experience
ya message
ya message
inshuro yindi
ego urukino rero avuga yuko kuri Omar ntakagero by'ukuri byari ibintu bibabaje cyane kuri
yari bazaje ndani bazaje yuko kumbure no abatwara umugwi wa Flambeau de Sante iyo amaze kugeragezwa kenshi yaratwaye igikombe cha inite
cy'ubumwe
igikombe kidafite insiguro nini ya cyane mugabo yarabishoboye bari bizeye ko ashobora gutwara n'ibindi bikurikira
abaherereza bijya bikombe biri ko byose byarashoboka
kandi byaraboneka ko umugwi wa Flambeau de Sante twaranakora navuze no mu nkuru twabashikirije aho twabonaga neza ko umugwi wa Flambeau de Sante wari ufise amahirwe menshi yo gutwara ibikombe bitandukanye ariko biranga
ukanyuma na nyuma rero bigenda biranga
ntitwavuga ngo abakinyi nibo bafise ikibazo bonyene biboneka ko kumbure n'umumenyereza
ashobora kuba harabaye muri n'ibishobisho n'ikigiye kuri runo rukino jewe kuba baratanguje uyu musore ntibahezwa giye done muri kijya kibuga jewe novuga yuko yari nka shwayi ifatiye ku bishobisho iyo bareka uriya musore sisi akaba ari waza gutangura muri runo rukino ngira hari ico byari gufasha gusunga kuko urabona yuko communication muri ya defense ntibyari byoroshye mugabe ubwo batsindirwa ingozi muri mu gikombe cy'itiro umukuru w'igihugu sisi niho yarari byari byababaye ko bari kumwe bose na bayisa muri defense bari kumwe nibaza ariko communication yaranagora
yego uretse ko nuze ya uyu mugardien mushasha wa Flambeau de Sante yakini ye message ngozi kumbure bashora ko bagize shwa yuko na wasanzwe
mbere ariko ibintu byarahindutse kandi championnat imyaka igera kuri ibi
atakina muri championnat yarahindutse nibaza ko hano hashora kuba kandi byo birumvikana gukinisha umukinyi urukino rwa nyuma gusa ni bintu tari byiza
kandi asanzwe
ataraherutse no gukina
iyi shampiyona y'u Burundi
bari abahawe cyangwa uriya yahari akina muri Kayanza United ku ruhande ku mpande zitandukanye byo byari bisanzwe kubera abo basanzwe
pa player amenyereye yewe no gukina arakinye neza abona ashaka
ego kandi bano bari bakiri active bari bakira abakinyi donc bakina shampiyona ya yongahe wacu ntibaheza Diodone amaze imyaka hafi ibiri ataboneka kandi sinico gusa no mu mugwi yararimo ntiyari karakina ubwade naburazi ko bakwicaritse ku gatebe ukicara ko ingenwa nyamwe
rero bwa ati ntakundi nyene iyo byabaye ntakundi tuba turi buvuge ariko kandi ni arundi bati kitini gikora mu gisho kabere ko naraye mboneye kuko imigani hari gihe bihinduka
na gatatu
karashoboka kandi bya gisho nyene karikoramo kandi ukiri hahandi nyene atacuri yumvira kuko Raoul Byamungu by'ukuri yaraye atweretse yuko kuri Flambeau de Sante akibarengeye no ibitsindo bibiri biratumye Flambeau de Sante message ngo zitwara igikombe nyine ibitsindo bibiri yanatsinze yewe n'igihe cha Bumamuru ari muri Bumamuru itwara kijya gikombe nivyo byaheje cyo vet ibitsindo bibiri byiwe birabonekanye yuka hano sa gusinda ibitsindo bibiri
ariko none kugira ngo tuve kuri runo rukino rwabaye ngiye mukinyi uyu mukinyi Raul Byamungu biraboneka ko ari umukinyi kumbure abantu benshi batari
ba afse markage afise
ariko nikigi mutuma ibintu bino byose abisho
jewe kino nibaza yuko uyu musore kino ariko arashoboza cyane ica mbere cyocu aradi novuga ati ariho akwahamagara umupira ukwahamagara umupira ariko kandi na markage ukuntu ahagarara wewe biraboneka yuko ahagaze aza guhagarara ahantu abona yuko biza kumukundira neza yuko umupira ukumushikira atakindi kintu akora ari gutsinda ibi bitsinda yabitsindishije umutwe byose mugabe ugiye kuraba nk'igitsindo cha kabiri cyocu yari wenyine yari yamaze kubona ingene abadefenseri ba Frambo de Santre bahagaze nta kindi cyari gisigaye wewe umupira bamuhaye awuteretse ku mutwe kibaye gitsinda nta kindi nyene yarashize kubashiraho yari yabashize mu kayanza
nubwo azikenza rero kuwafwa
tunabakenza yebo na Jimmy mu buryo bagiye babaza Jimmy aramajeti Jimmy kuba ufite umuntu nka Byamungu Raul mu mugwe wawe meze gute nabaza tukugira Raul Byamungu n'umuntu kugira umugisha
ego uretse ko n'umugwe wa message kuri numero 9 nibaza ko bari bagifite ikibazo kinini cyane
batire urana yuko
bari bwari nk'umuntu ashora kwiyemboza kurabona yuko sari mature
batire kurabona yuko artire baramugerageza bakagerageza uyu musore we muyinga Slim Said wewe bana musezerera urabona yuko acana
abandi bari hari bari la distras ba
byakunze ariko nibaza yuko barose umunimero ne full kibaza yuko muri de champion bagiye kuba bagera aho bari bifuza kuza kuba bagera tuza kuba tuva kuri no rukino rwa gatatu tunasozera kino kiganiro cacu ariko tukirangiriza ku nkuru nziza n'umwana w'igihugu canke n'umwigeme ibisanzwe bitari bimenyerewe mu mukino wa box uburundi kuva bwa kabaho muri Jeux Olympiques ntiwagiye kuba buseruka
haba mu bagabo canke mu bigeme
kuva uburundi bwa kabaho Ornera Habyarimana abaye umurundi wa mbere aserukiye igihugu cy'u Burundi mu nkino za Jeux Olympiques muri box ni wabaye wa mbere
nibaza ko abantu batigeze babitahura neza bashora kubibagije ngo ni qualification isanzwe
nk'uko
ariko
mubyibuke kuri Francine igihe byaba yewe n'uburi hagati mu gihugu yarabimenye
unye ntabyo barame
yego benshi ni barabi
garagaje kuraba ingene abantu bavyakiriye ni nkuru ingene zagezera zirahanahanwa sico kimwe nuko byategereza kumvikana
uyu mwigeme ndabyibuka yuko
bwa mbere
jewe ndindi mu bagiye ko bakorana nawe ikiganiro tumusanga ahantu yakoreye imyimenyerezo nk'uko bagenda banabibona no kuri ano masanamu aho twamusanga icyo gihe by'ukuri yari umwigeme ariko aratubwira iyo yaciye n'ingene ariko aragwana niba mutwe kutabigeme n'abagwana uyu mwigeme n'umugwana
ni hasada
ni nka sada mugabo nibyo uyu we yaragize ibibazo bitandukanye uyu yarafunzwe rega uyu yaragize gufungirwa mu gihugu cya Gabo yagiye guserukira igihugu
turabyibuka babivuga mu makuru atandukanye
iyo nkuru yiwe yamizwe n'uko umugusarukira igihugu ariko bitegura kuja muri Kane ariko icyo gihe yarafunzwe yaciye mu bibazo bitandukanye ariko ntiyigeze
acikine
ndetse novuga yuko tunarangiza kino kiganiro ariko novuga yuko bija no mu bundi buzima reka dutere intega abandi bantu bose bariko barakora kuko turafise abantu bariko barakora aho bageze no munsi bintu bitari bigeze bitari bimeze neza ariko aho bageze no munsi novuga yuko ico byari bifuje bakigezeko akarorero n'uyu runera Habyarimana ahanageze byukuri turamukeje ariko kandi tugira ko tunatera intege abandi bantu bacirondeza byukuri bakomere ku muheto uko bimeze no munsi ejo birashobora kurutiriza igikuru n'umutima no gukoranishaka Dive wakoze niwe watangwa ikiganda ariko ndi kandi
ego
ndagenda gusezera ndagukengurukira
ego wakoze darsi ko kubana nanje muri kino kiganiro nizere ko bariko baradukurikirana bumvise ibitari bike ariko kandi tunabararikira ikindi kiganiro cyo mu ndwi ikurikira imana ibahezagire kubona mwadukurikiranye na gahwani.